lockdown. Ai, yo ziphele I lockdown. Besinga salina banya bantwana kokugcina. Ai, u level 3 manje seshintsha makia. Ei, I lokisi po, I lockdown.
Are you people? Yeah.